kufanele manje emadlavini siqale siqede ngomndeni wakamajongo ukuze nalabo abanye abantu bebone ukuthi sikhona futhi sinamandla kabi.
Hayi uqinisile, sobabiza nabo Rafiki basilekelele.
Yazi angifuni lento enenja, angifuni, angifuni.
Siyaxolisa ba.
Hawu ma, yebo Nandipa, yini lento oyenzayo ungiqhathe nobaba wakho ubuyele late esikoleni?